Amen.
Amen.
Yɛwɔ mpaeɛ a da Nyankopɔn ase ɛwɔ ne dom ne ahummɔborɔ. N'abata nsa a wɔde ato yɛn so, ɔbo yɛn ho baako ne yɛsa nyinaa so. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛ ye, wɔde yɛkɔ, wɔde yɛba. Sɛ yɛda so te ase saa bere ne sɛ yɛketɛ m ada abodwe mu ne ɛdi mu afusane na yɛabɛhyia me sɛ baakofoɔ no ma a yɛmfa asedam Nyankopɔn. Dɔfo bi am ne fɛ asedam nyame.
Yɛda
wo ase, adeɛ nyinaa so tomfoɔ Israel dɔmbarima. Yɛde wo din na animu nyam nka, din na ayi, din na ntontom, din na nkamfo nka. Abɔdi abɔmmra ne ɔkofo mogyefoɔ bi da mu gyata. Dɔmbarima Kristo, wura wo din na animu nyam nka, din na ayi, din na ntontom, din na nkamfo nka. Yɛda wo ase oo, nyame gɔma yɛda wo ase, eyi wayɛ ma wo so yɛkamfo yɛhyɛ wo nom nyam. Din kurom a yɛnkum gye Nyankopɔn yɛmfare botan yɛnkwagye botan yɛsɛ nyame yɛda wase a nsa ɛyiwayɛ a ɛnsa mae koraa ne yɛmfa asenama no nka wasapra no da nyame sira nka wo din ayi yɛ ntontom ne nkamfo nkam yɛhyira wo yɛkorɔn wo yɛyɛ ɔkɛseɛɛne gyiwa yiyɛ twoo no aseɛ dwo ntontom yɛda wase a nsa yɛda wase Odunfo yɛda wo ase oo tumi nyina wura yɛda wo ase oo ahemuhim yɛda wo ase yɛane wo ase a ne yɛ bɔneaefoɔ ane wo ase ne yɛnaefoɔ wayi so yɛda wo ase nsa yɛde wayɛ nsa mɛba na mɛfa asama no nka wo asakorɔ so ne asase ɛfa tumi nyina wura yɛdan dɔmbɛrima yɛda wo ase oo yɛda wo ase oo yɛyiwayɛ o yɛma wo su oo yɛkamfo yi so nam wo ne nea tumi nyina wura yɛma wo nkwagyeɛ kura no so mɛba odi sɛ daa nkɔ nyame a yɛbiafo nyame ba yɛda wo ase nyina so tumfoɔ tumi nyina wura ahemu ne dɔmbɛrima kristo ase da yɛwodea tuntum yɛwodea yɛda wase nsa yɛwayɛ a ɛnsa ahemu hene yɛde anomu nyam a yɛayiye mu yɛre ntontom a yɛre nkamfo a nyame nkwafoɔ yɛda wase nyame nkwafoɔ yɛyiwayɛ ɛhyɛ wɔ nema no odomforo bomufoɔ asɛda yɛwodi nkamfo yɛwodia ɛmɛ wode nso kamfo wodi so wodi anomu nyam yɛda nka wodi ayɛyɛ nka wodi ntontomdawodi nkamfo nka wodi yɛda wase ɔdomfoɔ yɛda wase tumi nyina wura yɛda wase ahemu hene yɛda wase ma wode nso yɛkamfo wodi so wodi anomu nyam aseda nka ayɛyɛ no ase Baba ni yɛmfa asedam no nka wasafra wode ho wase bi wase bi akyerɛ ase bi wayɛyɛ bi akyerɛ ase bi wɔtontom bi akyerɛ wo toni
adeɛyɛrɛ
wo din yɛkamfo wo din yɛmɛ wo ten so yɛ wo din kɛseɛ aseda nka ayɛyɛ nka ntontom ne nkamfo nka wo wase bi wase bi akyerɛ toni ade ma wɔ yɛda wase o yɛda nyankopɔn ase yɛkɔ so abɔ mpa yɛasrɛ bɔne fakyɛ yɛka kyerɛ wade sɛ wɔmpa yɛbɔne ne yɛmfo nsoɔ yɛmumu yɛ nyinaa nkyɛɛ yɛka sɛ nyɛ bɔne daada kra yɛka sɛ nyɛ bɔne yɛtofoɔ wɔre hu yɛ mɔbɔ no ɔmfa bɔne ne mfonsoɔ ne mu yɛ nyinaa ɛbi wa womie wa no ɛnkasa nso ne woadwena wowodwene woadwene mu nyinaa yɛ bɔne yɛka kyerɛ nyankopɔn so fa yɛmfonsoɔ ne mu yɛ nyinaa nkyɛ dɔfo bi wano yeka ata aba sikrima kata aba
Jesus, Jesus, Amen.
You be sorry, you buffo. You are new, no boy, you be sorry. Was this a young sorry, no becker, some a boom po as sorry. No, you need to be debay, Jenny, or some crash, Raji. You more din, shine de concrum. Told off where you be, I'm only a sorry young coupon. Yes, sure, said Jinaho, a sure circle to walk or to a sure set the Wadaho. Let's say, young coupon, say, young coupon, what CSC, or you can see it now, demons, the winner.
So now, crow. Now we are casting. So now we are casting. In a pona. One of the so now crow. So now ya cassy. Ina pona. No, ani o ani o besa.
Uso.
Now we are Cassie. Yeah, Adonaya. Onye kufa. Dada. Adeɛ nyinaa sotomfoɔ Israel dɔmbarima Kristo yɛhyɛ wo animuonyam.
Amen.
Yɛsɔre wo, yɛsɔre wo, yɛsɔre wo, yɛsɔre wo kɛseyɛ. Yɛsɔre wo mɛne yɛdomfoɔ no wɔhumfoɔ. Adeɛ nyinaa sotomfoɔ anwummerɛ yɛda wo ase. Yɛhyɛ wo animuonyam. Yɛma wo din so kamfo kɛseyɛ. Yɛmoamo, yɛmoamo, yɛmoamo. Yamu amu, yuwa ini ubi nyebida. Emma would him so. A show and when Yambibri, and then you mean so. Yet I was so far didn't know much was from Nassi. When Yamia, Obanum could him, amen.
Amen. Amen. Amen. Isaiah 59, verse 1.
Sorry, na nankwa na edede wo ha nti. Se ya hwe ne anyema yedi ani hunu ne yedi asote a. Ye hunu ne se ere na ame ani nyame ntama aware a. Wo yi nani ahwintayen. Wo se nkana so nyetia na wonye duru sese wonti yen. Di esrelu ade se. Boni bia ye bia ofa nkyeye ne wonti ye mpae bo. Ohu ye mbo. Ofia boni nche wose boni nkoa na titiere ni ntem boni nkoa na emewrade eyire ni hwintaye emewrade ontimfena ni hwa boni bonye ekofi wiase na bunkam wiase so die frawra de se ono a wonye bonye da na oyɛ bonye duro wode bonye che wode bonye che nyame ofa wiase nyina bonye che yen na ba onye ne hinta yen ohu ye mabbo because ori nyina ne hinta ya ye ni obia ono kwa na ye da no nti bonye ti akika yen sa moja akika yen sa boja hwe guo nisi kani bring ti obi di ninu antro kora mpa onwene ho sofi wonya so popa so nimi se otena ho se woya bosomo fo a bia mani nchenti na wadara so fo em tokura wonu mpa omonye atra so fo mpa omonye so fo pa mpa omonkwaje aduro kora no nani ombedi nti no kora kani ho asem ye tunfo ate kokko woni tua pa ase ni nua aye bone ni tua pa ase na so be di bone ni tua pa ase ade aso de be ye nye nanso enam se open ni pedi monu nyamti no onka no kore no ti esre urade se kan ni ma we nyina na amerade yina ni hwinta ye ti esre no batampa nyame se ofie bone nyina anche ofie wiase bone nyina anche no fra kura so ekosi panyini so fra sofo ekosi aboso so for so biara that's my god won we mabo na onyina ni hintaye nti empaye aye de kin abone say yes srewrade ho bone facha me wiase nyina say ya kin kan say na kin kan na so na ye gina wosimo jack kan sa ya no kan kontompo sa matrosem tuntuni ase kokko nyame kan ye kora wose wa aka na bribe wa kora ni peche na na kora kan na kora so fudie kora no aso fudie kura no ye bribe asan ya fa wo sofo sane ma we nyina wo ho anyame ntimfene ni hwe ti ye srewade se ono ade boni che na ofa boni che na wo hu ye mobo wo hu ye mobo wo hu wi ase mobo ti pa cho me sre boni pa che me wi ase ira pa che mon pa ye sandaria ma
yandara papa Jesus, Kata, Bas, 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 Kata
Ama ne wo yin ne nwintaye no ye srene se ofe boni nyina nche yen Hallelujah.
Amen.
Erade ye jinama ma wiase nyina. O se ye hu ye na kan. Erade se wiase ni be ana ho so. Na se ye hu ye na kan a ene na be mi nyansa akoma. Se ye hu ni se bi da ye ni ma e be mi hu se ye si e boye bra. Yareya ya be ya ni abra ya bompa yesu nyina no se wu be faw na se woni wona kan no bia wokwa ka problem ni se sraba de se sayare we mi se yakokobɔ na nyame de bebo wiase agidifo ayewom nti ye ka akyere rade se 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 wodi amoni akye wodi wiase nyina boni akye ni ye gyina ma wiase nyina se rade mu Send a yasin, a yahoo, yen tia, and tia, ye be a, 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 ye a pempers you. Nobody. Dear sir, what is it? What would you have more bought? Never seen. Yes, enough will be a mauma, who kun, who me anum, obusia, was a fuma. Yes, I say, rather more, and you will be an account. Yan Sakuma, who bomb na wona bo mo nu aso pa che ye mo pa ye kaya mama sanderi ama ara
ti 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 Jesus, 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 Jesus kakata basi kiri makarosi Jesus kakata basi kiri makarosi Jesus kakata basi Jesus kakata basi kiri makarosi
Jesus Christ,
Amen.
Amen. Amen. See, I say, Erade, sorry. Not time for beer, what Tonya Domel Cuny Passo. I may be a singing, boo. You are singing, oh, sorry, now I'm cheating. Now I'm not a proper shitty. Now, Bonifon, I'm a butu, I will write your name. I rather to me, I didn't say. Rather sorry, my aunt. Now I want my arena to be a rather how I am, so on your ear. Now, suddenly I really see strength in my head, Trenno. What do you know? I want to ask you. Nanso radia otu mi abi nyina hye osi so bibiye mi nyame yo nana oso ono ne fem no nipa bi ne sentu mi nya ho no de ne fem de bibiye e possible bibiye tumi yo ho de ka kire wade se o sorry na atafu nyina hye te atafu o makwa pam se Omo pe se omo se nyame abode. Omo pe se omo sori na se. Wi ase Kristo so kura mpo no se omo kata so. Se omo so omo end wi ase no. Ewurade sori maye. Ewurade sori mane ma ne ma hotefo. Ohu ye mo bo. Na o si nyare wa na kwan. Ba bi bi e free ba ye bi ewurade mane kwa back in Jesus name. Ye fto ani premo pa ye wona wonye bi so ewurade o ye ya safo no. Was so in I are on end, Chibia system. A rather man news, your mom, man, as a son. Now you see news, papa. If I saw no rather night, but if any bramon pie, it will use to put you higher, my
master.
Jesus. Imagine say ye see man kwaso to pon ye de ye wo ba bia ye be ye be hie mo bompa ye so gwrade so na ye nua mo akanso wo nya kwa wo ya so e ye nua ne ba gidi fo a omonti fa technology e mo mpa ye ensue nya me asense ne me ne wo me ni de ye sue ni so obo so be ye den ndi asira gwrade say se de ba na kwa fo me betu me hie na ya sumo no gwrade a ho kamo Sunday we say yes. Every time we break, Christ is from a confirm. She says, "Be our witness if you can create a now in a day." Yes, Sunday. Send money, money. You won't hurry. You won't bow. Won't hurry. Man, what if you won't bow? Won't hurry. You won't bow. Won't you suffer? Me say. And you are unkwana. You are bumpy. in me say, a genie form up a beer, dear Sabro, beer team. Yes, Sarah, they say. When you are real, yes, yes, no one's a son, yeah, my own, we are mobile. Near two young cows, sooner. Rather, we are mobile. Rather, we are mobile. No one's seen that way, I know, pine. Oh, yes, Christo, you said a baby to me, shimmo. They are calling share them across sooner, rather, you know. Rather, we are mobile. But you are across a mumpire. Kaya, mamma,
Now, sing out one of
Psalm 1:2:1 Woso. Wadi fre ne wufiba. So. Efri se se de akosida. Amen. Atwa. Se rade so abeshe yen so. Yedi fre ni yen fiba so. Efri se se akosida dia. Ye ka chile rade so me yen hun. Se nena sem na ye den eka. We a bosh and summer, what can't chairman women, you know? Until you can't chair at it. Say, won't share the friend if you buy a so? If it says, and go sit down, my money be unkind. You couldn't yam, my boots, and yes, of my break, I could they won't pay and so. When you're free, I don't buy Bassabas a beer a moon, a radi share and so. Mompire, the uncanny radi, and patch empire, chat one way, patch your mompire.
Ya Amen.